bamathe mayor umsebenzi wakho ayi mayor ngathi baningi abazokuvotela bamandla maningi uthi uzobuya awunalo uvalo ungabi nalo uvalo ngalokho nina besilo ngithokoza kakhulu emndenini wakwamyeni wonke ngokubambisana nendunkulu bekunzima kuhlanganiswa lomsebenzi kodwa uNkulunkulu emhle siyambonga uJehova nabantu abadala bakwaZulu edlukulu ngithokoza kakhulu ngibonge futhi nabolidluzi lakomyeni bangoni ukuthi sigcine sivumelene ngokuthi sizobambisana ngiyajabula ke ngiyazi ukuthi umphakathi wala
ngiyanibingelela ngiyanamukela ehlelo namhlanje nje ngizothi nje nibonile ivideo yesilo labi kade ikhuluma khona emveni kokuthi ikhokhe amalobola ikhokhela unomzamo myeni wasejozeni sibonile nje ukuthi isilo sikhiphe inkomo ezu-15 for ilobola for umndeni kanomzamo myeni unomzamo myeni uzobe nkosikazi wesithathu wesilo so manje isilo manje sesinamakhosikazi amathathu engakusho nje ngale video le esilo ikhuluma emveni kokuthi ikhiphe amalobolo kanomzamo umyeni ukuthi nje isilo kuyabonakala ukuthi sesizoqhubeka sithathe amanye amakhosikazi ngoba lo nkosikazi lo wesilo esimthathile kule mpela sonto edlule unomzamo umyeni unomzamo umyeni akamkhokhelanga amalobolo kuphela uphinde futhi wamembesa kuyona le mpela sonto esisuka kuye kuyona so nanguke unkosikazi wesithathu wesilo ngicela ngitshena nje lapha kwi-comment section ukuthi nizizwa kanjani ngalezi ndaba ngicela ni like and subscribe ngibonge kakhulu nesazokwenza kanjalo.